Muko na wazee wa kutosha. Hata nimeongea na ndugu yangu Mithika Linduri nikiwa hapa. Mwambia mpunguze hiyo kelele tunaona Meru. Mifurutano. Hata gavana wenu tutamtafuta tumwambia atulize boli. Tutamwambia atulize boli. Because the duty of a governor is not to lord over people, but to serve the people.